Bakunzi mwateramanye na televiziyo Isanganiro kaze murano makuru mu Kirundi tera ku ngingo zikurikira. Amashyirahamwe akora akazi ko kunguruza abantu mu bihugu bya Congo, u Rwanda na Uganda ngo ariko akora ahomba kuva bahafashwe ingingo yo kugara imbibe u Burundi buhana n'igihugu cy'u Rwanda. Ababandanije bakora bakavuga ko bafata ingendo ndende bibatera agahombo. Muraja kubikurikira murano makuru na ibarabara ryo muri cyake Nyarumanga bamwe bita mu gitwa ni muri zone Buterere ryarononekaye bigatumye duga idashobora kurengana abanyagihugu bahegereye baridoga ko imvura iguye amazi abasanga mu madu bagasaba ko hokogwa. Idonido ryano makuru ni mukanya sangwikazi. Dase kubaye kaze murano makuru tera mu gisata cha politike nzira y'ibiganiro niyo yonyene ikenewe kugira ngo haboneke umuti w'ingorane ziri hagati y'u Burundi n'u Rwanda bishikirizwa na gatogwasa harongoye umugambwe senere inyuma yaho u Burundi butangarije ko bwugaye imbibe zo hasi bihana n'u Rwanda. Uharongoye senere abona ko kugara imbibe bigira ingaruka mbi ku banyagihugu na cyane cyane ababa hafi y'izo mbibe haba mu bijyanye n'imigenderanire n'iby'ubutunzi. Tumukurikire.
Ingingo leta y'u Burundi yafashe kugara imbibe z'u Burundi n'u Rwanda twazakiranye ugutangara kubera yuko mengana ingingo yose niyafashwe igihutihuti kubera yuko igihugu cy'u Rwanda gihana imbibe n'ibihugu bitandukanye. Dufashe cyane cyane Kongo ko nicyo gihugu kirimo ingorane gusumva ibindi byose bihana mu rubibe n'u Rwanda. Ntibahengeje kuvuga muri Kongo yuko umuhari wa M23 ushigikiwe n'u Rwanda mugabo ntibugaye imipaka yabo n'u Rwanda. Abakongomani baja mu Rwanda baja muri Kongo bavuye Buvira baca mu Burundi bakaja buka mu Rwanda kugira basubire muri Kongo iwabo hariya za Bukavu. Uharuye rero abo bantu bose bacaho hantu ku Burundi nduruhombo ko amafaranga bariha ku mipaka ayo duca tuyabura. Tureke nivyo umurundi yashoye ibintu mu Rwanda uharuye amafaranga yo mu Rwanda agaciro afise arafise akarusho ugereranije nayo aba yodandaje ngaha mu Burundi. Abo bantu kuvuga yuko nabo amikoro yabo arasha amera nk'ayagabanuka. Abarundi barabiranye n'abanyarwanda aho i Burundi turazi yuko hari abanyarwanda benshi bahavukiye imipaka yugawe urumva yuko abo bantu nabo nyine hari icyo bahomba mu migenderanire yabo nk'imiryango. Ku ruhande rumwe n'urundi ivyo umwe yobwira uwundi vyotuma yugara imipaka sinibibuze kandi kuyugara niwashaka ni n'uburenganzira bwabo. Je nibaza yuko ivyo bibazo vya babiri hagati y'u Rwanda n'u Burundi byotorigwa umuti mu nzira y'ibiganiro. Sinibaza yuko ingorane ziri hagati y'u Rwanda n'u Burundi zoba zirusha uburemere ziri hagati y'u Rwanda na Congo. Nimba bavuga yuko Red Tabara iri kumwe na M23 ikaba iri muri Congo ngira ngo cyari kugawa yari bwa mbere yari mipaka ya Congo n'u Burundi kuko nimba iyo mihari iri muri Congo ntiyoza guca mu Rwanda kugira ngo izi Burundi bifashe mu buryo bwa gisirikare. Nimba abo bantu borondera gutera u Burundi babashaka gukuraho ubutegetsi, ubutegetsi buri Bujumbura. Bujumbura yegereye Congo gusumba uko yegereye u Rwanda. Nibaza ko ingufu zabo boziganisha kuri Bujumbura icyo gihe ni imipaka ya Congo niyo yokugagwa imbere yuko hokugagwa imipaka y'u Rwanda.
Abarushirahamwe akora akazi ko kunguruza abantu mu bihugu bya Congo, u Rwanda n'Ubuganda ngo ariko akora ahomba kuva hafashwe ingingo y'ukugara imbibe u Burundi bihana n'igihugu cy'u Rwanda. Ababandanije bakora bakavuga ko bafata ingendo zirezire maze bigatuma abahomba kuko abiyunguruza ari bake kandi ko n'imiduga yabo ihononekara. Abagasaba leta y'u Burundi n'u Rwanda kuganira kugira ngo kugira ngo hatorwe umuti ibituma izo mbibe zugagwa. Evariste Nzikubanya.
Akazi ko kunguruza abantu barenga imbibe z'u Burundi n'u Rwanda karahagaze kuri bamwe abandi baracumbagiza bagaca kure. Amamodokari yahora akora ku kazi aciye ku ruhwa ubu aca mu gisagara cya Uvira abayagendesha bakavuga ko agahomba ari kanini.
Ingorane dufise ni izi modoka, imodoka zifira mu mazi cyane cyane duca mu mazi urenganye frontiere uvira haja i Burundi tucya mu mazi imodoka zinonerekara haja ibibazo dufise ni byinshi byinshi cyane kera tuhora dusohora imodoka umunane duciye ahave ariko duciye nga dusohora imodoka zibiri ku munsi na gahomboka nini amadokima arahera
bahora baca ku mbibe za Kanyaru na Gasenyinemba baja mu Rwanda no mu gihugu cy'u Buganda nabo nyine bavuga ko agahomba ari kanini baciye mu gihugu cya Tanzania
umupaka w'u Rwanda wa umupaka woroshe umupaka wa hafi uta abantu bagenda borohewe nta kibazo carimo ariko gushika isaha ntabwo turiko turatwara abantu benshi namwe murabibona mu mabiro ko atabantu ariko rakatamatike nuje azari umwe nzira ducamo ni nzira zigoye ubu duca muri Tanzania uruhande runini n'amabarabara y'ivu imodoka zikahononekarira ariko turakora bukebuke
giye kuraba ingendo twahora dukora zose twahora duca Kigali mu Rwanda naho twaba tubandanya gushika mu gihugu cy'u Buganda twagomba guca mu Rwanda kugira mu gihe dufise abantu batuzuri imodoka ari baja i Buganda kuko ngaho ingenzi si nyinshi cyane dushite hariya tugomba guca twongeramo abandi hanyuma tugaca tubandanya no kuvuga rero ubu nta byo gucumbagiza bihari novuga ko twebwe nka volcano twabaye duhagaritse akazi
eka n'abadandariza mu isoko yo kwa Siyoni bavuga ko ibidandazwa byabo bitari ko biraronka babigura kubera ko ingenzi zagabanutse
weekend nabi cyane nta mahera hari abakongomani ntibakiza ntikeyaduze kandi ntabakiza mu bisanzwe
bo bose bagasaba Leta y'u Burundi na Leta y'u Rwanda gutorera umuti ibibazo bafitaniye kugira urujya n'uruza rusubire kubandanya nk'uko byari bimeze mu minsi iheze
arakoze mugenzi wacu Evariste Nzikobanya ibarabara ryo muri cyati Nyarumanga bamwe bita mugitwa ni muri zone ubuterere ryarononekaye bigatuma imiduga itarengana abanyagihugu bahegereye nabo bakidoga ko imvura iguye amazi abasanga mu mazu kuko iryo barabara itagira imifurege urongoye zone ubuterere ahimiriza abarongoye ko boza baraca imifurege uko bashoboye mukurindira ko inzego zibijejwe dica imifurege onera mucu
asha muci kweri ngaho haciye usanga ari ahantu heranda hasa neza cyane nawe bakakuzanya ati ingugure parasera ngaha
kuri iryo barabara rya mbere riri muri kati Nyarumanga aho bamwe bita mu gitwa ni muri zone buterere ryuzuye ivyondo ivyo bigatuma ingendeshwa bigorana ingene zihaca eka n'abo amaguru ntiboroherwa abo biba ngombwa ko barica ko usanga n'ivyo bambaye biba byacafuye kuri iryo barabara nyene ririko n'ishure gigakabana bakiri bato ababa aho bavuga ko byabarenze kuko muri kino gihe cy'imvura amazi atera mu nzu bitewe nuko atamifurege ihari
ni uri kwibarabara nko kwikaburimbo kabwiro mu motari ati njana mu Nyarumanga ahumvise gusa ntirigwara nakubwira n'amahera yo kujanirako uwemeye woho ayaguciriye ni nkayo kuduga ruguru kuko aharura ukuntu aza kunyerera ivyondo Nguba nk'imoto ivuye ino naho mwohuriya muri vire ucumenye uti imoto ivuye hariya ivuye mu Nyarumanga nk'abana baje kwishure nk'ubu bahejeje gutaha nk'ubu uye abari mu abana abavyeyi babo bashika bamesa n'ukuvuga umwana aragerageza karonderaho yuca wapi ahaciye asanga hanyerera aranyerera kagwa n'ukuvuga zampuzu amakaye agasakoje yarafise ashika muhira yayo beraye
aha imvura iguye n'amazi no munza arinjira amabarabara cyarabaye ikibazo nukuri turasavye leta mvyeyi leta nkozi mudufashe nk'abavyeyi nk'abene gihugu banyu turabatakambiye twegi karitse tubamwo imeze nabi barabane ikibazo aba matafari ntibakirengana bazi ko amatafari ubaka mu gisaga cya Bujumbura vino imodoka nizikirengana abana kuja ku mashuri ni kibazo imyuzure n'imyuzure harugi hari yepfu nyuma y'amazi usanga amazi aretse nukuri mudufashe mudutabare banyu mudufashe natwe twe mikatiye nziza nk'abandi iba bajyacu nta miferege rifise
urongoye zone buterere avuga ko bategekanya kwasasa amatafari kugira rishobore kumera neza
ko bajeje intwaro ico twakoze nuko ibimanyu by'amatafari bigiye gupakirwa mwari cy'abarabara isubire rikende neza mugabo tugasaba ko muri zone yacu ni zone itagira barabara na rimwe riri pave dusaba leta kandi ibisaba byacu irabyumva dusaba yuko butere nayo yoja mu mazone aronswa amabarabara y'amapave cyanke yikaburimbe turabona rero kwako kamo ejo cyanke hejya ejo bazokumva
mu kurindira ko iyo zone bayironsa amabarabara ahimiriza abanyagihugu bo muri zone buterere gukora umwe wese ahabaye agaca imufurege imbere yiwe
mugisata cy'uburimyi naho bushikiranganje bw'uburimyi butekanya gukoresha ubundi buhinga bwo kurima kijyambere mu ntumbero yo kugwiza umwimbu harimo gukoresha imashini mushikiranganje Dodico Prosper hasigura ko ifumbire ihabwa abarimyi yavuye ku matoni 600 mu mwaka wa 2012 uja ku matoni arenga 100,000 mu mwaka wa 2023 ikaba yabishikirije ku munsi wa mbere mu nama n'abajejwe intwaro mu ntara mu makomine hamwe n'abajejwe indimo Jamari Mayonga
Mushikiranganje Prosper Dodico yashikirije ko bagiye gukora kugira babone neza ko ifumbire itangwa ku barimyi ibashikira nkuko bitegerejwe kuko byagaragaye ko hari habikika mu kiza ntibayishikane mu barimyi
dutegerezwa kuba si yuko ifumbire dutanga iriko iraja ku murimyi umuse ko kubya amasoko bakwemwa ba intermediaire abo bitaba commissionaire natwe mwifumbire dukene yuko ifumbire igenda ku murimi muri 2012 twatanga itoni zitarenga 600,000 mu gihugu cyose muri mukabene gihugu birirwa batonze barindire inusu cyangwa kilo kimwe iyo programme itanguye mu mwaka kugira 2013 kwashe tuja kuri 13,000,000 turaduka kushikuno munsi aho mu mwaka uheze twageze ku itoni 100 n'indwi zirenga mushamo mwaka yuko namahera rero dukoresha yaduze ushika naho u nkizo toni 100 n'indwi byatwaye amahera arenga imiliyaridi $2,556 ibyo twarabonye umwimbu waraduze
uyu mushikiranganje yarashikije ko ubagiye gukora mu kugwiza umwimbu mu gushira imbere ivyo gushigikira umurimyi ariko rimira utwo yifungurira hamwe no kuguruza uburimyi bwa kijambere aho hazokoreshwa imashini
tuteza kujana uburimyi ku ntumbero zibiri zibangabangana iya mbere niyo yo gushigikira umwene gihugu ariko ararima utwo yifungurira ya chako akarenza kuduke ya shako iso unit ni kinu mita agriculture familial chana agriculture dos insistance buka mubana murazi valiho vili mira uko kufungula kanda mubana batiza kushiki kikwa nili jansi vipansu na nkadrema ubugira kabili muku mwake murabi kulikirana tugomba tukuguruze ubulimi kwa kijambele ubugo tuhise agriculture domarish chani agriculture professionnel ubugole n'umurimyi duhamagara abantu bafite uburyo bashobora gushyiramo amazi bashobora kurimisha imashini bashobora gutera imbuto za zirobanuye bakimbura byinshi bijya ku isoko
Mushikiranganje Prosper Dodico akaba yanamesheje ko vuba bagiye gukora amatohoza bamenye neza igitigiri cy'abarimyi n'uburinganire bw'imirima bakoreramo ivyo navyo bikazotuma ifumbire itangwa atawurenganijwe
Nikuri no nkuru ivuga ibijanye n'uburimyi dushyetsozera ko ano makuru twabateguriye ndabashimira mwese mwe ko murakurikira naho ubutaha